this life no balance. Watoto wa wazazi wenye walikuwa wanasema tupangwingwi. Sasa hivi wanalala njaa. Wengine hawaendi shule. Wenyewe afadhali tungemsikiza yule mlevi. Huyo bishop atupeleke vizuri. Anatumaliza. This life no balance. Bottom up. Wenyewe ni bottom up.